re la re re la re la re re la sa re la re re la re la re re la sa re la re re la re la
not
wasn't enough.
I owed him up.